E te iwi, kua puta te wero a Waikato-Tainui ki te kāwanatanga ka kawea. E Waikato-Tainui te kāwanatanga ki te kōti, ki te takahia te mana o te kokoraho mo te awa o Waikato i roto i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Koe rā te take matua i puta ake ai i te hui rangatira i Wainganui te iwi, te kingitanga me te karauna. Nei te pūrongo motuhake a Kereama Wright no Aukaha.
Kanohi ki te kanohi, upoko kohua ki te upoko kohua.
You give me little confidence that your changes is going to protect for all time a settlement that was ushered in by the late Sir Michael Cullen.
Ko te mea ke takei tunu ana tō mātou kreme, ko te ture o te awa Waikato. E whakapūmau ti ana i roto i te ture.
Hei tā te heamana nei o te ara taura, e takahia ana te Kereama Waikato-Tainui mo te awa o Waikato, e ngā whakahoutanga ki te Ture Resource Management Act, e kōkirihia ana i tēnei wā nei.
Ko tāne hia hiana kia whakatūhia te poari a motu nei, hei whakakōrero i ngā kaupapa o te kāinga. Kei te hea katoa tēnā.
I moko e tukoro e rangi rāua ko Leiri Raiha Mahuta te Kereama mo te awa o Waikato i te tau 2008. Ko tōna matua he tuku i te mana whakahaere o te awa ki te iwi. He pūtea whakaora hoki i te awa kei tōna 200 miriona tāra te uara.
I noted your words before you kicked the media out. Show us, not hollow words, and I'm going to show you.
He oi anō, hei tā David Parker, i aroa kētia e rātau ngā hiahia o Waikato-Tainui.
These provisions in the Act, which are highlighted in yellow, which I read out to the meeting, expressly protect Waikato-Tainui's interests. But then there's also specific reference to Tauturi Whaimana too. So it's all there, but if there are some little details that they want to work through, well, we're not stubborn about that stuff.
Ēnei kōrero, ēnei hei tā David Parker ka whai mana te ture RMA hou hei ngā wiki e rua e tū mai nei. Me te hā hei tā tuku Roerangi Morgan ki te kore e tatu o rātou hiahia he kōti te whai.
I'm Attorney General, I respect anyone's right to go to court. I don't think it's necessary because Tuku said he didn't want hollow words, which is why I showed the provisions in black and white. At the end of the strong words, he said, let's work through a few of the details and see if there's anything outstanding. So we'll do that.
He ara tō ngaki ngaki kai te aroaro, engari te ahua nei kāriro mana nai a mahuta ngā wai karekare, e whakamarino.
Ai, ka kaweau te hiahia, kia noho tahi, kia kōrero, kia whakawhiti whakaro, kia tāpiri atu ngā hiahia o te iwi, mea rātou nei whakaro ki te awa o Waikato i raro i ngā panoniritanga o te ture kei paremata.
Me te manako hoki o te kāwanatanga kātau tēnei take, i mua i te pōti nui o te motu, hei tēnei o ke topa. Kereama Wright, Aukaha.